igama lam nguZibuyile Jafta kwi-University of Mzantsi Afrika. Ukuziphatha kakuhle ngunqonzonqa kuzwe lonke jikelele. Kuphuhlisa ubuntu eluntwini kwaye kudobalalisa uburhalarhume nobundlobongela ebudlelwaneni boluntu. Ngomkhulu umbuliso.